Nibyo ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu turi ku kivi ariko ntitwoje ngaha ngo tubeshe ko impanuro zo kwikingira ico kiza twatanze ziriko zirakurikiranwa mwiheje inyifato zimwe zimwe mu bene gihugu no mu bisata nshingwantwaro bitandukanye sagaseseshwa rumuri benshi bitwara nk'uko womengo nta kiza kiri mu gihugu ari naco gituma ibitigiri by'abagwayi biguma biduga ku murindi munini.